ngikhuluma yabona lesa hlele paki nodalu wakhe hey beyidekile imilimoco hey yazi olwenzile usuku lami uKing Nuba okay ngizofunda ama tweets la ahluka
kumuntu mhlawumbe kuthiwa leso lahle ithemba but
Umawe ngocula nje, oy unomoya nje, oy jumpo, uwembo, oy.
Ese ngisho ukuthi bakwethu, uma ngicula ngizobe ngizulisa umyalezo othizeni nje, hayi ukuthi ngiqhosha ngokucula kwami, ukuthi ngicula kahle.
Ngithi akazi ukuthi abantu basafuna ukuKing Nuba ngempela basafuna ngempela ukuKing Nuba ngoba naku naku sekushada isigingci nje kusathi kushada ihlabo zesigingci ayi ngempela ngempela cha bakithi mina akazi kodwa unabo ukuKing Nuba uba abantu bemphika bakithi kuthiwani ngempela kuqonda ukuthini ngoKing Nuba sikhathi 12 minutes to 9 kodwa umsakazo khosi kaphela ama tweet wathi cha ngisini iphi angazi kodwa masikhuluma iqiniso nambe ngitshela ukuthi uKing Nuba usebabhinceni akuyabanje bebekithi mangibuka kona mhlasa lekhuza ingoma hayi ngangine show kanti uKing Nuba ungakuphi amabhinca amphika kanti una undani uKing Nuba noma vele amabhinca akalifakiso kesemphobo yindaba ngichanceleni ngichazeleni ngifundise bakithi ngifuna ukuzwa kahle ngoba ngimthanda into angazuyibona hayi masehlele pake esendlalele lapha izibili boxo kumnandi kunje yabo nje kumnandi ulife uyaphilwa lapha kaKing Nuba ake ningichazele bakithi ningifundise ningazisi ukuthi kanti uKing Nuba ungakuphi 18 minutes to 9 wena umsakazi khona uKing Nuba inkosi yababhinqa ncebuzini awubuke nje la ekhona ividiyo abayifakile abantu ukhomba ngokhi kodwa sichisile imthelezi ukuthi awungeke emabhinqeni akekho ocula kanje nonesokisho elinembobo lutho kodwa sithabiso ke uthi hayi cha uyacula ncebo lomuntu akayoqopha bomchaza wamabhulukwe akhe unkosi Vukile Duma uvele wathi lapha wayadalela uqhawe wena ncebo ujust average uthe inkinga yesichobane lesi uzama endebele la imhili uthi akungadlalwa ngathi nathi siyakwazi ukucula bafowethu ubonge esikhakhane esilutshane uthi msakazi cha lutho nongcebo akalutho lobhuti udelela amabhinqa akalutho nje 7 minutes to 9